like you dedicate this song to my lover one. Should I not shut up while I break out? Not again. I'm a sucker, we present right now.
The mic, the machine.
If I love stand up, that things are new. I did lose a part of me. That's why I protect it every day. Uri arakaza mu rukundo rumwami kaza dasanze. Uri umucu murikira nkabona wewe gusa. Me love you guys.
Tambua kwamba wewe ni wangu, mini wako, yeah. Zaidi yako sitaki mwingine. Ndabibona kenshi yo turi kumwe. Iyo naza kumenyana nawe mba narahovye mu buzima. Yeah. Oh, oh, oh. Mukobwa nkundira tora uwanje mutima. Kuko ari wewe mbona wowe itaho bikunze.